piny wadwa donje twak marwa ma bende watimo bang' weche manyien en twak ma mwanyo godo piny kendo waketie ng'e kotend record mago matimore e pacho ka. Odhiambo ma kawuono antie kanyo gi wendwa ma bende osechopo e studio wa ma Kisumu, wadwa ni wagoye kode mbaka ewi mago mosebedo ka bende oganda nitiere go kod weche ahinya kotend record winjo pach oganda, bende sirikal winjo pach oganda jo Kenya. Kapok wadonje twak wamiye Chris Owala thuolo mar moso ganda. Chris oimore, nyiswa intiriyo nade, mose nyiko ya mga jwa.
Imae nyari, ariya maber, bita in.
Anbende ankare. Erokamano Chris, erokamano kumuloso thuolo kendo go kodwa mbaka e chendo ni mara menpeny. Nyoro nentiere report mano ugol gire report motesi ni county budget transparency survey mabende nogolo moko kuom paro Chris nogolo moko kuom paro mabende dwaro mondo mi counties oketie pacho ganda gigo mabende oganda wacho kutendeo kakitayo chenro mag counties giketie mbui kacha mondo mi oganda bende onee nito bende gik magidwaro kata pachgi oketie tim kutendeo kakitayo tend counties. Nyiso ni counties mapacho kae ok thoro kao pacho ganda kaka chik mapacho kadwaro nikech achiel kuom gigo mabende dwaro en mondo mi kao pacho ganda mondo mi nywandie kaka itao chenro mag counties. Ang'o matimore kendo ang'o omiyo matimore Chris?
Kamana parno kirango the budget transparency survey manotim gi migao miluongo ni IBP International Budget Partnership nerango kaka counties keto wach mar budget iayanga ne japiny tiyudo ka budget document gin source document gin document apar gachiel tiyudo ka county mang'eny ok chop buket gigo yo makare ma japiny nyalo neno bugoye kogno bung'e gima timre sirikal. Gin achiel kuom gik manyalo kale matin en CIDP en mokwongo, the citizen budget en mar ariyo, budget estimate, annual development plan, fiscal charge paper and finance act mogik ma koro county also chokogo osuru ipiny ma counties gi. Idon documents gi kinde ka kinde jopiny ok nyal neno gi mondo ong'e gima timre sirikal nikech itiyo kodgi iwach mar mibadhi nikech kok ing'eyo gimoket e budget ok inyal ng'eyo no ang' matimre e alworani nikech koket milion 100 for project to ok ing'eyo nokete higni adi to yot mondo ng'ato kawe ma king'eyo. Koro budget transparency ni yudo ka counties wa ok otimo maber. Iyudo ka Kaluo ka onge kaunti mosechopo 40 wi 100. Tiyudo ni gigi timre nikech kinde ka kinde ok odwa ni oganda ong'e gima timre e alworagi. Koro maoni ma jopiny kata kikawo gi budget tikawo kawa mar kamano to kikawe nikech gigeno lokruok nyalo betie idwa ni japiny. Koro japiny duonde ok winjre e wach budget. Emiyo yudo ka jogi opando information, ka gipando information, koro tek mondo ing'e gima timre e alworani. And mano timre nyaka kati projects miloso gu pesa go, kech biki ok yal ng'isi mayot. Koro gigi miyo pod wan opek iwach budget making process. And report no en gimigolo go higa ka higa, tiyudo ka counties moko dhi mbele to dok chien. Kinyalo kale matin yudo ka Homa Bay nogolo documents adek kende ewi 100 emene giketo imbui. Siaya nogolo 6 ewi 11 ta 6 gi nogol content gi ok ogol makare ma ng'ato do make go decision. Migori nogolo 4 Kaluo pok watimo maber e wach budget survey. Budget transparency. But survey ni time higa ka higa. Kata one members of Lake Region Economic Block. Koro kata mani wabedo kwa di Kenya kila chiel inonoroni. Ten gima jo pinyo ni gunge. Nuka o kingeyo to take mo di low lingan pesa ni kakatiyo.
Aero kaki duogi wa